mar pressure iyudo e piny mar Africa.
Yes.
Kendo iwacho, aduoge Kenya ka.
Mm-hmm.
Kenya wan gi around population about 47 million.
Mm-hmm.
Tiwacho ni atamalo 27%, mm-hmm. percent,
mm-hmm.
nigi tuo mar pressure.
Mm-hmm.
Kendo iwacho ni ya,
mm-hmm.
ewi 46% gi,
mm-hmm.
Ewi
27%
gi.
Yes.
Iwacho ni 15%,
mm-hmm.
noko ng'eyo ni gin gi tuo.
Mm-hmm.
They were not aware. Yeah. Jomo yud gi tuo ni, gin gipo apoa no yud gi gi tuo ni.
My pressure.
Kendi chake wacho niya, ni 8%
mm-hmm.
mag joma oyud gi tuo mar pressure Kenya,
mm-hmm.
ema nitie thieth kende.
Mm-hmm.
Manyiso niya, atamalo 92
mm-hmm.
onge thieth.
Yes.
Kendi chake wacho niya, ni atamalo 46 manie thieth
mm-hmm.
mar tuo mar pressure.
Mm-hmm.
Pressure gi ok control maber.
Yes.
Ni malo.
Mm-hmm.
Gine thieth to pressure gi ok obedo control maber.
Mm-hmm.
Koro kaduoko penjo mar Charlie Bang statistics no.
Yes.
Tuo ni kaluwore gi ngima mwadago sani.
Mm-hmm.
Ngima mane ji odago chon.
Yes.
Opogore gi ngima ma dhano odago sani.
Mm-hmm.
Sani kuwinjo kata kwaso winjo news e radio kama chal kama. Winjo ni skari moro nobedo imported e Kenya.
Mm-hmm.
Skari mabadi.
Mm-hmm.
Kendo yung skari mo circulate.
Mm-hmm.
Samoro, ina Japan ma odake gweng.
Yes.
Ito ngeo skari ni tiyo go.
Yeah.
Kare skari ni ketho dendi.
Mm-hmm.
Okelo ni gimilong ni damage organs, mm-hmm. kata fuoni mag dendi.
Right.
Koro, tuwo ni omako danote. Kupogorigi ndalo machon, mane yudo ka joma nodago ngima moro maber,
mm-hmm.
ilungo ni lifestyle modification,
mm-hmm.
gine mane giyudo tuo ni, mm-hmm. ero kama
sani kalo kod statistics miyo ni eri wacho ni in Kenya a population of 27% of the general population,
mm-hmm. yes.
nigi tuo mar pressure,
mm-hmm.
then a 15% ma 27 okong'e ni gin gi tuo ni,
yes.
8% ema yudo medication.
Yes.
So the total percentage mara 100 of the sick people ma yudo medication, 46% itemo thidhi lakini stability mara gayo gini pod ok nyal bedo makare.
Yes.
Ma ni biro ne kecha ng'o?
Ero kamano maduong' Rogers. Gima kelo ma,
mm-hmm.
en mokuongo en accessibility mar thieth.
Yes.
Ngato ungeyo ni en gi tuo mar pressure, lakini pressure ni mondo mi oyud thieth maber,
mm-hmm.
bedo ni matek.
Yes.
Nikech mokuongo yath.
Mm-hmm.
Yedhe mag pressure nyaka mm-hmm. muony gi kinde ka kinde.
Yes.
Ma daktari nyise ni koro pressure ni osedok maber, koro we.
Mm-hmm.
To ji mang'eny ngima sani obedo matek.
Mm-hmm.
Ma dhano ok nyal ng'iewo yath pile ka pile,
mm-hmm.
mondo mi gimuony tuo ma gimuony yedhe mag pressure.
Yes.
Mano number one.
Mm-hmm.
Mar ariyo en dhano obedo gi yomyom mo.
Mm-hmm.
Nikech ng'ama nigi tuo mar pressure onego bed ni dhi e clinic,
mm-hmm.
kaber to dwe ka dwe,
mm-hmm.
mondo mi daktari onene, daktari opime,
mm-hmm.
onyise ni idhi maber.
Mm-hmm.
To gima duong'ie moloyo.
Mm-hmm.
A controlling tuo mar pressure niya,
mm-hmm.
koki control to odhi hinyo fuoni mag dendi.